alcuns vegani lo vicia come ciò era dovremmo chiedere dovremmo chiedere maro imana avane namwe mwese aho muherereye ku mpande zine zisi uyu mwanya ngoma ndabashikirize ikiganiro citwa amakuru y'ivya Yesu ikiganiro muzahora mugikurikira kuri chaîne yanyu yama ibashikiriza ibiganiro byinshi bitandukanye birimo intahe birimo ijambo ry'Imana n'indirimbo nkuko mwama mubikurikirana kandi mudahengeshanya kutubwira ko munezerwa n'ibiganiro bica kuri chaîne yacu rero uyu munsi nabateguriye intahe y'umudamu yitwa Watara irinda kitwa Irene mu gihugu cha Cote d'Ivoire uyu mudamu rero afise intahe ikomeye cyane niyo nza kubasangiza muri kiganiro mamakuru y'ivya Yesu imbere rero yuko ndabaganirira kuri iyo ntahe yiwe nagomba twishimikize amajambo y'Imana dusoma rya mbere turisoma mu itanguriro igice cya 18 ku murongo wa 13 n'umurongo wa 14 haravuga ngo uhoraho abaza Aburahamu ati niki gitumye Sara twenga akavuga ngo ingwaho nivyukuri noba nkivyara umwana nkecuye ku murongo wa 14 mbega hari kinanira uhoraho niryo jambo tugomba twishimikize hanyuma irindi turibona muri Matayo 19 ku murongo wa 26 haravuga ngo Yesu arabitegereza arababwira ati kubw'abantu icyo ntigishoboka ariko ku mana byose birashoboka Yesu nashimwe aya majambo singomba kuyavuga ko ikintu kinini ya cyane kuko barisobanuye ko ku mana byose bishoboka kandi kuby'abantu babona ko bidashoboka ariko ku mana birashoboka muri iyo ntumbero rero nagomba kubaganirira kuri intahe y'umudamu nababwizi nawo mu gihugu cha Cote d'Ivoire rero muri iki gice cya mbere ngomba kubabwira uyu mama wari we hanyuma nongende babwire ningene yahuye na Kristo uyu mama mu mavuko yiwe yavukiye mu bavyeyi bo mu idini rya Islam arakura nkuko abandi bana bose bakura ariko yari yaravukanye uwo muga nkuko nza kubabwira mu nyuma arakura rero akurira muri iryo dini ya Islam hanyuma kandi kindi avuga mu ntaye yiwe aravuga yuko ataronsa amahigwe yo kuja ku ishuri nkuko abandi bana baja ku ishuri arakura rero aragera mu bigero kugeza naho hagera igihe aja kubaka ugwiwe kandi mu migenzo yabo ico gihe umukobwa ntiyigera ashima wabazokubakana abavyeyi nibo babacagurira canke bakabashimira abo bazobana avuga ati je nagiye kubona uwo tuzobana umunsi wa mariage nyene tuzatwahereje ma ceremony de mariage mbona turi mu nzu mbona rero uwo tuzokubakana ndamumenye hanyuma rero barabana nkuko abubakanye nyene barabana igihe c'imyaka nk'ibiri iheze nta mwana bari bwaronke hanyuma rero uwo mugabo wiwe aramubaza ati mbega none wewe mbega bimeze gute kubera uwo mumama ntiyarazi camubajije ntiyarazi icyo yaragombye kuvuga muri cyo kibazo ciwe hanyuma caramubarira ati uwo mumama arishura ati je numva amahoro n'amahoro numva meze neza ariko uwo mupapa aramubwira ati none uko bimeze neza akaba heza imyaka ibiri yose atamwanura vyara bimeze gute wa mumama rero caratahura yuko amubajije iby'umwana acaramubwira ati twirindira Imana twizigiye Imana bari mu idini rya Islam kandi yari imbere cyane kuri bikogwa muri iyo moske aravuga ati reka turindire Imana izogira ikikoze hanyuma rero uwo mupapa urana ntibari bazi Imana rurema baca bavuga bati reka ntitubirekera gutyo reka tuje kubapfumu tuje kubaza kumbure ico wabaye hanyuma rero niko guca bafata urugendo bakenda kubapfumu umwe babiri baragenda kwivuza amapfumu ariko ntacho vyatanze biramara igihe kinini ya cane gose ariko ntacho vyatanze hanyuma rero uwo mupapa yarasanzwe akora kwa muganga aravuga ati none kwibi byo byabapfumu binaniwe reka tugende mu baganga naho tubaze twumve ko hari ikintu botubwira hanyuma rero baca baragenda kwa muganga hanyuma baramutuma ama examen ibi na biriya ariko uwo mu mama baramubaza umuganga aramubaza ati mbega wewe iyo ugiye mu mihango y'abakenyezi bimera gute wumva umeze gute uwo mukenyezi aratangara ati byumbajije nibiki yumva aratangaye ati urababara uragira ama douleur canke bigenda gute rero uwo mukenyezi nari nababwiye yuko yavukanye uwo muga atarazi kumbe uwo mudamu kuva inkumi ntiyigeze aja mu mihango y'abakenyezi y'abakobwa rero kuri we icyo kintu cari kintu kitazwi mama we ntavyo yari yaramubariye ntiyari yararonse n'uburyo bwo kuja ku ishuri ngo avyigireyo rero yarazi ko abantu bose bameze nk'uko ameze ariko byabonetse neza yuko afise ubumuga ngo ubumuga rero baca baramubwira bati mu bintu turi ko turabona rero wewe nta dusabo tuvamwo imbuto z'abagore ufise nta gitereko ufise no kuvuga ngo nta gitereko yarafise icyo bita matrice nta n'amatrompe yarafise uwo muvyeyi ndamwita umuvyeyi nyine kubera uwo n'umuvyeyi turaza kubishika ko hanyuma rero uwo mu papa avyumvise arababara cyane ariko aravuga ati kumbure uyu muganga wo muri rivuriro yoba atazi kugupima neza reka ngende mu bandi baganga ku bindi bitaro ndabe mpimishe hanyuma aragenda ahantu bashika nka hatatu barapimisha bamubwira bati rero papa uyu mufasoni wawe nagira igitereko kandi ntagira n'amatrompe rero ntiwizere yuko uzoronka umwana kuri we nuko yagize malchance avukana umwe n'ubwo bumuga none rero wihangane nta kundi nta mu mwana zo kuvyarira uyu mu mama uwo mu papa arashavura cyane gose kugeza naho yaciye atangura rero gufata nabi uwo mukenyezi aramufata nabi cyane aramufata nabi gose akaza aramuzanira mwa uko abandi bakenyezi akaza aramuzanira kwa abandi bakobwa ariko uwo mu mama akihangana gose akihangana kuko yagomba ngo amubabaze ati yomoke kugira ngo arongore uwundi mukenyezi ubundi mu idini rya Isilamu ntibibujijwe yuko umuntu azana uwundi mukenyezi ariko yashaka ko uwo mu mama ariwe yomoka akava muri urwo rugo akabona aho kuruza namwo uyundi mukenyezi hanyuma aravuga ati abandi badame baraza bakaza mu gitanda canje je nkihangana aho rero ntiyarazi imana ntiyasenga avuga ngo Yesu ntabara ntivyakunda rero aramuperese gitara mugora cane gose ariko uwo mukenyezi arihangana hanyuma rero kugeza naho uwo mupapa yiyambaza nyina wiwe aravuga ati rero ga je naramwirukanye kandi bimeze kunuku ntazomvyarira abana none ariko ndamwirukana ariko yanse kuvaho ikintu cose nkora arihangana na hava na bo dicho ndamukorera sindi bumwice sindi bugire gute none muraza namwe mumfashe hanyuma rero azabonanye nabukwe araje kuhaba arahaba imisi mikeyi aramu martreta gose nawe aramu martreta abona ntagiye igihe kimwe rero bariko barateka ibyo gufungura niho bagira n'ibintu bimeze nk'ubuyi hanyuma rero ubwo buyi buri kumbabura buri ko buratogota inabukwe acafata igikombe aradaha hanyuma arakimusuka ko kubitugu ahantu hatambaye uwo mama arasha gose kugeza naho imitsi y'izosi imera nabi cyane kuko yaramuturiye bikwiye hanyuma araja kwa muganga baragerageza kumuvuza hanyuma arateba arakira aho hose kwari kugira ngo bikunde uwo mukenyezi atatavyara ave muri urwo rugo agende yomoke ariko aravuga ati jewe simva ngaha vyatevye rero uwo mupapa arateba aravuga ati jewe umuntu ko yanze kugenda reka jewe basi abari jenda mva muri uru rugo ngende ndamute mu nzu hanyuma acafata uwo mwanzuro rero acamuta mu nzu aragenda amutaye muri iyo nzu uwo mumama ikintu yakora yaramarira mu gitondo ku murango ku mugoroba avuga ati none je ikintu kizondengera ni giki ikintu kizontabara kizonkura muri solitude kizonkura muri aka kambara tete ni giki arakibura ijambo ry'Imana niryo rivuga yuko Kristo Yesu ari urukundo Imana ni urukundo iri jambo rivuga ngo kuko rukunda Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwa ubugingo budashira. Hari irindi jambo rivuga ngo kera nta bantu mwarimwo mwigijwe hafi n'amaraso ya Yesu. Hanyuma rero uwo mumama ntiyari azi Yesu uwo ari we, aryamye arira, abuze icyo afata, ntaribwiyahure. Aza abona umunsi umwe aryamye mu gitanda, aza abona umuco munini cyane. Yesu nashimwe, umuco munini winjiye muri icyo cumba. Araraba umuntu, arabura mu maso, akabona umuco gusa. Aza yumva ijwi rimuhamagaye ngo Helene ma fille, je viens à ton secours. Aravuga ngo Helene mwana wanje, nje kugutabara. Aravuga ati none we uri inde? Ariko ntabona amaso, ntabone mu maso, akabona nk'uko umenga yambaye ikanzu ndende ifuka ku maguru, ntiyabona n'ibirenge byiwe. Hanyuma akagira ngo ni mu nzuzi, ariko arabona neza ko habona neza. Hanyuma uwo muntu aca aragenda, mugabo aca agira ubwoba cyane ati none umuntu inzu yagumye yugaye, nta madirisha yayuguruye, none umuntu yaciye no mu cumba canje ku muryango wugaye. Hanyuma umunsi wa kabiri yongera araza, aje aravuga ati mwana wanje Helena, ngomba ndagutabare, ngomba ndagutabare. Taramaze none urinde, urinde. Agaca agenda. Yesu ni urukundo, atwegerazanya urukundo. Hanyuma aravuga ati iyo ariko arampamagara numva ijwi ryiwe ryinjira mu mutima, nkumva riranyinjira, nkumva sintahuye ibyo ari byo. Hanyuma ku munsi wa gatatu aca arambwira ngo ni jewe Yesu Kristo. Ijambo Yesu Kristo ku muntu w'umuyisilamu cari ikintu kigoye gusubiramo. Aramubwira ati subiramo izina rya Yesu Kristo. Aravuga biranga, aravuga biranga, ariko finalement aca aravuga ngo Yesu Kristo. Haleluya. Avuze ngo Yesu Kristo, avuga ngo naciye numva ikintu cari kimeze nk'ibuye mu mutima kirakorotse, numva mahoro ari utw'uko yomenywa n'umuntu wese arinjiye mu mutima wanje. Wa mubabaro narimaranye iminsi k'agahinda numva karagiye. Bwana sifiwe. Numva karagiye, numva mfise amahoro, nazi yavuye kubera natuye izina rya Yesu Kristo. Birumvikana neza ko ibisigo n'amapepo byari muri we byari bitsinzwe n'iryo zina, kuko iryo zina iyo rivuzwe amavi yose abwirizwa gufukama. Kristo Yesu nashimwe, amavi yose abwirizwa gufukama kubera iryo zina rya Yesu Kristo. Hanyuma rero wari umunsi wa gatatu aravuga ngo Yesu Kristo, mugabo yumva amahoro, ariko aca desida kuva muri iyo nzu. Atuye Yesu rero ntazi neza n'uwo ari we, ashobora agomba kungirira nabi. Rero reka jewe mve muri iyi nzu nsubira iwacu, kandi nzogenda mvuga ngo je nirukanywe n'umuntu witwa Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo yaje mu nzu yanje, nta na hamwe yaciye, nabuze aho yaciye, mbwa nta kintu na kimwe yamenye, atariko ijwi ryiwe naryo rirahumuriza, ijwi ryiwe naryo ririmwo douceur, ririmwo amour y'igitangaza. Ati rero jewe aragira valize yiwe, aratekera uduhutu twiwe, mu gitondo aragenda. Yitwa ko ahunze nde? Ahunze Yesu Kristo, yamaze kumusanga mu nzu atamunze. Ewe guhunga umukiza, guhunga umukiza, guhunga umukiza. Ariko kubera icyazanye Kristo Yesu kwari ukurondera icyari cyarazimiye. Aleluya. Kwari ukurondera icyari cyarazimiye. Hanyuma rero Yesu ntaheba umuntu, Yesu aramukurikirana no muri iyo nzira, ariko araja iwabo azimagirika. Barahurira mu nzira, yumva ijwi rimubwiye nk'umuhamagara ngo Elene, Elene, ni Yesu Kristo muriko muravugana. Uriya muntu muza guhura yariko hariko haraza undi mudamu, uriya muntu muriko muja guhura uce umubaza Yesu Kristo ahari, aramukurangira. Yumva navitahuye icyo gihe, ubwo nyene yumva urundi rujwi runini ya cyane gose ruvuze ngo ukamubaza ucusara. ni vya bintu rero ijambo ry'Imana rikorera vugwa aho abantu boje kwihana bumva yandi majwi ababuza ngo mbega ni wahe bibi mbega ni wahe banabiriya uzobaho gute ariko uwo mama aravuga ati nubundi amagogwa ngowe simakeya ndabivuga ngombe nsare ndamubaza ngombe nsare acara tsinda iryo jwi ryirikorigomba kumubuza kuvuga izina rya Yesu kubaza Yesu Kristo aho yo muronga uwo mumama rero bagira bahure yari umukristo evangelique agenda arabwira abantu mu mihana agenda abwira agenda arabwira Kristo Yesu mu mihana baba barahuye Yesu Kristo nahusha Yesu Kristo akoresha abakozi yari yamaze kubona ko uyu mumama agomba hushe inzira acarondera umukozi baze guhurira mu nzira kugira ngo amurangire inzira y'agakiza hanyuma rero barahura n'uwo mama aramubaza ati mama aramugumbira aramuhamagara ati namahoro namahoro ati je numvise umuntu yitwa Yesu Kristo ambarira ngo ndakubaze ahaba ngo urahazi wa mama yumvise amubajije ibyo yumva aranezerewe cyane mwibuke ko abo ba mama baba Isilamu bafise ibintu bibaranga byitandiyo n'ibindi yaramaze kubona yuko uwo mizimane avuze izina rya Kristo Yesu hari ikintu Yesu Kristo ariko arakora mu bwingo bwiwe acara duza amaboko arashima Imana ati Mana urakoze cyane wa mumama ntiyabitahura abona aramuhobereye rwose ibyo ntiyarabizi ntiyarabinabimenyereye uko hari umuntu yomuha urukundo yomuhobera nk'uku aramubaza ati none Yesu urazaya ati n'ukuri nje ndaza haba ati ndakwinginze by'ukuri unjana ahantu aba uko amaze iminsi itatu yose aza kumpamagara ngendera none nkeneye nanje kuza kumuraba ndamubaze by'ukuri gituma yaje mu nzu yanje atanadodoye atagize gute tuganire hari ibyo numva ashaka kumubaza ate gome Imana rero yaratanze ubwenge ku bantu b'Imana bagenzi dusaba ubwenge mu kuvuga ijambo ry'Imana mu kubwira abandi vya Kristo Yesu harakene ubwenge bwa mwemu yera hanyuma rero wa mama umuvuga butumwa aca mujana ku mpastori wiwe aja mujana ku mpastori hanyuma barashika umpastori niho yarari na madamu wiwe babona baje ari babiri barabahobera wa mumama atangura gufatwa cyane n'urukundo abo ba pastori cyangwa uwo mupastori n'umukenyezi wiwe babahaye ingene babagumbiriye batazinanye batamuzi yumva urwo rukundo muri moseke navyo yahora abona murazi neza ko ari urugabure rw'abakenyezi n'ubw'abagabo ariko mu ngoro y'Imana abantu bose baricarana abantu bose baravukana urusika rutandukanya rwaravuyeho umuntu wese arishikira imbere y'Imana baramuganiriza aravuga ati umviriza rero je ntatevye jewe ndi kondondera Yesu none woba uzi ahari ati bambwiye ko umukozi wiwe certaine makowe muzinanye ko umukozi wiwe ati rero nje kumuraba ati nimba yo bari mu cumba gerageza mumubwire ko nashitse hanyuma aze tuganire aze tuvugane ndamubwire icyo ndamuronderera abantu baca barumva neza yuko uwo muntu ari mu nzira y'agakiza uwo mpastori n'ubwenge bwinshi cyane aravuga ati jewe ndamuzi by'ukuri ati mugabo uko bimeze atanga umubonano kuwa kabiri kuwa gatanu kuwa kabiri kumugoroba kuwa gatanu kumugoroba no kuwa mungu mu gitondo niyo atanga umubonano umuntu wese amushaka icyo gihe baravugana aho rero yaramubwiye mu bwenge yaramubwiye amasaha y'amateraniro yo mu rusengero ati icyo gihe rero uje murabonana hanyuma rero amaze kumubwira gutyo abona yoca asaba randevuye kuwa kabiri ati rero uje nzoca nza kuwa kabiri niho mbona mfise umwanya oh Kristo Yesu we hanyuma acaraza kuri uwa kabiri kuri uwo mugoroba ko yari abinyotewe ati rero je mbaye ndatashe sinkigiye hamwe narindoye ndatashe muhira baramuremesha ati Yesu ni umuntu mwiza nakugirira nabi we nusubire mu rugo hanyuma uwo munsi uzocuza kuri uwa kabiri hanyuma uwo munsi wa kabiri acaraza amaze kuza rero baravuga ijambo ry'Imana aravuga ati none ko ibintu byose bariko baravuga byose ari iby'iwanje none wa mumama twahura niwe yatanze raporo ibyo byose narakimwe nigeze ndamubarira mu bingoye none babikuye ati rero Yesu niwe kubera yansanze muhira akaza niwe bwirizo ko yabwiye umukozi w'Imana ka ngo abivuge uruma ntiyarazi ibyo ari byo kumbe Kristo Yesu yari yamugendereye hanyuma rero bigezaho arihana urugo rusengera rihana ati bahamagaye ati ni bande bagomba kwakira umwami Yesu n'umugiza wawo ni bande niwe yaciye atangura akavuga ati by'ukuri jewe ndakira umwami Yesu umwami n'umukiza acara mwakira abarakijijwe Kristo Yesu nashimwe acakizwa neza arakira Kristo arahindura ubuzima bwiwe burahinduka yuzura mwemu yera aba umukristo mwiza cyane amaze ko umukristo rero arabivuga kwa nyina arabivuga hehe mbwa mwibuke ko yari wenyene umugabo yari yamutaye hanyuma rero acabandanya rero mu gakiza avuga ati ibyo rero byose rero namaze kumenya gakiza namaze kumenya ingene gakiza kameze sinzosubira kuja muri moske ndahahevye hanyuma acatangura rero kugira intambara z'agakiza nako atangura kugira intambara y'uko akijijwe kare yari afise intambara y'ubugumba none y'ubugumba imeze nk'ivuyeho ariko ubuhaje noneho intambara ijanye nuko yakiriye agakiza none rero bakunze ibikiganiro mpamakuru ivya Yesu igice ca mbere numvise no kigeza ngaha cintahe y'uyu mufasoni hanyuma tuzobandanya n'igice kigira kabiri mu kiganiro kizoba hanyuma nkaba ndabashimiye nkaba ndabakengurukiye mwizera Imana mumenye yuko umutwe w'intahe ivuga ngo mbega hari kinanira Imana ati ivyo abantu babona ko bidashoboka kumana birashoboka nkaba rero nsubiye kubifuriza umugisha n'amahoro biva ku mwami wacu Yesu Kristo amen.